bakunzi b'Imana mukurikirana ibiganiro by'isamirizo umuzi wacu Bikira Maria bari hafi n'abari kure ku buhinga bwa none internet nimuhorane amahoro y'umukama. Turashikiriye cya kiringo cyiza aho dusoma tukazirikana ijambo ry'Imana Ekleziya dutikaniriza mu ndwi hagati. Uyu munsi tugira tuzirikana ijambo ry'Imana ryo kuri wa kabiri mu ndwi Nyeranda, muri kumwe na Patri Jean Eudari Nyamurenza muri diyosezi ya Ngozi. Haba nk'uko twama tubigenza mu nkundire mbanda bashikirize aho dusanga ibyo bisonga by'Iranda. Igisonga cya mbere tugisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Izaya, ikigabane cya 49 kuva ku karongo ka mbere gushika ku karongo ka gatandatu. Turasoma tuzirikane Zaburi 70 cyangwa 71 bivanye n'igitabo umuntu akoresheje, aho dusanga icyitabirizo ngo iminsi yose nzomenyesha ubutungane bwawe n'urukiza rwawe. Turasoma inkuru nziza ya Yesu Kristo dusanga kwa Yohani Mweranda, ikigabane cya 13 kuva ku karongo ka 21 gushika ku karongo ka 33 no kuva ku karongo ka 36 gushika ku karongo ka 38. Tuzirikane iryo jambo ry'Imana tubanje kurisoma.
Ibyo dusoma mu gitabo cy'umuhanuzi Izaya. Mazinga nimunyumvirize, mwebwe bakavantara nimuntege amatwi. Umukama yampamagaye nkiri mu mbanyi ya mama, naravuka yampamagaye mu izina. Yampaye ururimi rukarishe nk'inkota, yamishije mu gitutu cy'ukuboko kwiwe, yarangize umwami usongoye, yaranyegeje mu mutamana wiwe. Yarambwiye ati, uri umusabyi wanje, muri wewe nzoronka ubuninahazwa. Nanje nibwiye nti, naruhiye ubusa, narakoreye nyaringa, navunye amaboko. Yamara impera yanje iri mu minwe y'umukama, Imana irabona ko ndi mukuri. Ubuhoho umukama yaravuze, we yandemye mu nda ya mama, ngo ndamubere umusabyi, ndamugarukanire Yakobo, shwabure Abanyisirayeli. Ego cyane ndi n'agaciro mu maso y'Imana, Imana niyo magara yanje. Yaravuze iti, kuba umusabyi wanje ahagarikira bene Yakobo, agarura bene Isirayeli barokotse, ntibikwiye byonyine. Ngiye kukugira umuco w'intara, urukiza rwanje rushike ku mbibe z'isi. Iri ni ijambo ry'Imana. Nzomenyesha ubutungane bwawe n'urukiza rwawe.
Iminsi yose nzomenyesha ubutungane bwawe n'urukiza rwawe.
Mukama, ni wowe mpungira ko sinzokwigera ntetegwa. Unkize kubw'ubutungane bwawe, undokore, ntege ugutwi kandi unkize.
Iminsi yose nzomenyesha ubutungane bwawe n'urukiza rwawe.
Umbere ikinja ritayegayega, umbere n'uruzitiro rutamenwa, wigishije inama yo kunkiza, nanone uri kinja, uri nk'inzo yanje, mana yanje, numure mu minwe y'umubisha.
Iminsi yose nzomenyesha ubutungane bwawe n'urukiza rwawe.
Erega Mukama, ni wowe nizigiye, ni wowe nishimiye nkiri muto, nakwishimiye nkiri mu nda ya mama, warantoye ukantonesha ntaranavuka.
Iminsi yose nzomenyesha ubutungane bwawe n'urukiza rwawe.
Mpoza mu kanwa ubutungane bwawe, umunsi wose mvuga ko uzihukiza. Ewe Mana yanje, wanyigishije nkiri muto, gushika n'ubu namwe mvuga ibyiza wagize.
Iminsi yose nzomenyesha ubutungane bwawe n'urukiza rwawe.
Urakani na hazwa Kristo, wowe mucyo w'amaho w'Imana nzima. Ndakuramukije mwami wacu, waragamburukiye so mu gihe bakujyana ku musaraba atacyo winona nk'uko batwara umwagazi mu ibagiro. Urakani na hazwa Kristo, wowe mucyo w'amaho w'Imana nzima. Iri soma mu nkuru za Yesu Kristo nk'uko tushikirizwa na Yohani Mweranda. Mu gihe yari ku meza hamwe n'abigishwa biwe, umutima umwanka mu nda, niko kuvuga ati, nukuri nukuri ndabibabwiye, umwe muri mwebwe aza kungurisha. Abigishwa biwe bararabana batazi uwo yavuga. kumeza imbere y'igikiriza cya Yesu hari umwe mu bigishwa biwe umwe Yesu yakunda. Simoni Petero aramukebura araheza amubwira ati mubaze uwavuga. Urundi arahindukira yegamira igikiriza cya Yesu amubwira ati mukama ninde? Yesu aramwishura ati nuwo mpa intori dimbye. Araheza aradimba ayihereza Yuda mwene Simoni umunya Iskarioti ngo ayitamire shetani kimwinjiramwo. Yesu rero aramubwira ati kora ibyo ukora n'ingoga. Mubari ku meza nta n'umwe yategereye icyatumye mubarira atyo kuko Yuda ariwe yari abisaho. Bamwe bagira ngo Yesu amubwiye ati ngura ibyo dukeneye ku munsi mukuru cyanke rabicuha boro. Yuda aho amiri inyantore acarasohoka hari mu ijoro. Yuda amaze gusohoka Yesu aravuga ati ubu mwana w'umuntu yaninahajwe byongeye Imana yaninahajwe muri we. Ku Imana yaninahajwe muri we Imana nayo izomuninahaza muri yo kandi n'ubuvuba iza kumuninahaza. Burabwanje na kanya gato gusa tukimaranye muzondondera kandi nk'uko nabibwiye Abayuda namwe nyene ndabibabwiye ubu aho ndoye ntimushobora kuhashika. Simoni Petero amubwira ati mukama ujahe? Yesu aramwishura ati aho ndoye ntibuhagurikira ubu uzohagurikira hanyuma. Petero amubwira ati mukama ni kuki ntoshobora kuhagukurikira ubu no kugupfira no gupfira. Yesu amwishura ati wo mfira n'ukuri ndabikubwiye isaka itarabika uza kuba unyihakanye gatatu. Dushimagize inkuru nziza ya Yesu Kristo. Imana turaheje kumviriza ibisomwa Ekleziya utekaniriza kuri wa kabiri mwiranda. Dufashanye rero tuje hamwe tuzirikane ijambo umukama agomba kutubwira n'ibisomwa biri mu inyigisho nyinshi cyane mu kanya dufise tutoshobora novuga ntikuzishika ko zose ariko murazi none ko ijambo rya Mariya rishasha nubwo uba wamaze kuryumva usubire kuryumviriza riguha ikindi gishasha rya Mariya rishasha ririsaza. Mutima mwiranda rica mbwira ndaheza ndakibasabikaniriza umwe wese rero aze gusubira afata kanya araba afatiye kubyo twaganiriye mutima mwiranda yaduhaye aheze nawe asubira araba icyo byo mufasha kandi mu rugendo turiko rugana mu ijuru. Ibisomwa rero cyane cyane inkuru nziza biratwereka ingene Yesu Kristo afashe ingingo yo kugana ubwami yo kugenda ku musaraba ngo ducungure. Agenda abona urupfu imbere yiwe kandi arazi ko rugira rushike n'uruza kuva ko aramuzi ariko ntikimubuza kuvuga atekanye kuko arazi ibiza gushika. Ariko ntitwabasha tubifata menenegwe kuko ibiza kumushikira turazi yuko atari bisanzwe gushika naho avuga ati mukama mana yanje wampebeshejwe niki. Ku meza rero niho bari bari batubwiye ati bari ku meza bavukanye ijambo rirahambaye. Ku meza n'ahantu hahambaye hasanzwe hafatirwa ingingo nyinshi n'abagomba kuganira bavuga ati duhurira hanaka bakicara bagaheza bamaze kuronga icyo bafata bakaganira. Bari ku meza rero Yesu araheza arabashira intahe yuko umugura ari muri bo uza kungura umwe muri mwebwe aza kungura. Tubanze turabe bavukanye inyifato y'aba babigishwa y'aba batumwa ingene barabana mu maso barabana mu maso bavuga ngo ninde kandi umwe ari muri bo nyene nibyo ntibamuzi ariko ukuntu barabana bagomba kuvuga bati ntago uri mureka kubesha. Ariko Yesu aramuzi hanyuma bakamubaza ati ninde. Mu kuvuga wari we Yesu amwerekana urukundo amufitiye avuga tuza guhintore ndimbye nikimenyetso cy'urukundo drasanzwe no vuga nti afiti uwo muntu ahuridimbye kuko nico byasigura mu bayahudi umuntu akadimbi ntora kamuha yavuga ati ndagufitiye urukundo rudasanzwe Yesu Kristo rero nubgazi yuko Yuda aza kumugura aguma mufitiye urukundo rudasanzwe kuko arazi ko ikibi kiri muri we ataho byitaniwe n'umuntu kuko ikibi n'umuntu Yesu arabitandukanya ntafata ikirwa kitiranye n'umuntu kandi ntamubuza nubwo amwereka ibyo byose kugira ngo amubwire ati niwisubire ko mu kumukunda urukunda mukunda rusigura ati uracyafise akanya ko kwisubira ko ariko Yuda amaze kwakira iyo ntore idimbye bavuga bati shetani icimwinjiramo iri jambo rakunda gutirimutsa benshi nkuko bibaza bati mbega none shetani yari mwiyo ntore idimbye cyanke ni Yesu yahavuye mwinjiza ngo shetani haba namba bisigura bati icyumviro kibi kiraheza gishikira no vuga nti intumbero no vuga nti igihe kidasanzwe icyumviro kibi cyari muri we cyarashikiriye no vuga nti kiraduga cyane kiraduga hanyuma acayumvira ko yonyarutsa ibyo ategezwa gukora byo kugurisha Yesu none kabavukanye twovuga ko Yuda yagurishije iki Yesu kimwe mu byo biyumvira bavuga bati Yuda yoba yarabaye déçu déception atasanze muri Yesu ibyo yamushakamwo kuko yashaka yuko aba umwami mugabo Yesu akabyanka hanyuma ati none rero umuntu twari twateguye tumukurikira twibaza ko zo umwami none turumenga ntazo ari karajamwo reka tumukureho mugabo ngende ndamukuye ko nagafaranga na kamwe kumbure cyobico ariko isiguro siyo cyane kandi sinacyo gihambaye muri ibi turiko turagira cyane cyane gihambaye kuri Yuda tugomba kuraba nuko ukuntu akoresheje ubwenge n'ugushaka kwiwe agaheza akabikoresha nabi mu kurondera kugira nabi kandi nanone babivuze yuko yari asanzwe ari n'umusuma abatumwa bari bamuzi yuko ari umuntu w'impenga mirombi ariko Yesu yamutoye amushyira mu batumwa so kuvuga yuko yamutoye azi yuko azogira impenga mirombi kuko impenga mirombi iza kumuzi kumunsi umuntu akayikuza cyangwa akayigabanya iyi mpenga mirombi yaje Yesu yaramaze kumutora kandi yamutoye ari mwiranda kuko yatoye abashaka hanyuma bamwe bakitagatifuza bakaheza bakababeranda abandi kumura ubugonde bakaguma bwongerekana kandi n'ubu ntibabuze mu muryango w'abana b'Imana haba mu batumwa canke mu bandi bakristo basanzwe umukama rero aratwereka ingene ubwigenge aduha dushobora kubukoresha nabi mu gukora ikibi Yuda rero aragurisha Yesu mugabo ikindi tubona ni Petero Simoni Petero Yesu ariko aravuga ibizomushikira n'ingene bizogenda yemeye ati jewe no kugupfira no gupfira kandi bavukanye ntiduhave tumutunga gatoke kuko yarumva ko afise ingufu zidasanzwe no gupfira Yesu yo mupfira yaranabyerekanye mu gutora inkota agate mu gutwi kw'abari baje gufata Yesu ariko urugeranye ko ingufu zaragabanutse niho novuga nti baheza bakavuga bati mukama twongerereza ukwemera kuko hageze muri nankana kwa kwemera umuntu afise niho kuja kumunzane niho umuntu avuga ati koko uwo muntu arafise ingufu zidasanzwe mu mutima bavukanye mu kirundi bacugani ngo umuyaga uje ari mwinshi niho ubona yuko kumbure inkoko yambaye itikwije neza ndagukiye uko mugandazi ko mu buzi none rero bavukanye iyo haje ibisebuzi iyo haje ingorane iyo haje ibigeragezo niho umuntu abona ati bwa bundi kumunzani ndafise ibiro bigana gutya bijanye no kwemera ugasanga rimwe rimwe ukwemera kwawe wahuruguyemeza ngo urahambaye ngo urahagaze ariko ugasanga uko kwemera nuko kurushi ahubwo nuko atabigeragezo byari bwaboneke ngo ubone neza ibirupima hamwe Yesu yavuga ati muraraba neza mwebwe muvuga ngo murahagaze ntimuhava ahubwo musanga ari mwebwe mukukumba hasi Petero yarabonye ko kwemera kwiwe koko ingufu atari nyinshi mugabo nanone yageza ahashoboye hanyuma igihambaye cyane kandi nuko agenye imyaka jewe ndazi yuko aho ngeze ari hato kandi ndazi ko Imana yanjye ari munyakigongwe araheza araba mu maso Yezu arabira aravuga ati mbabarira narengeje urugero nacumuye nashaye namenje hanyuma ahuje amaso na Yezu aca aragaruka mugabo twibuke yuko Yuda yahuje amaso na Yezu akivuga ngo uza kongore kumwe namwe mbere aranarenza akamuha intoridimbye biranka ko yigarura yagumanye agatima kamaze kugondama kandi aguma kagonderayo mu bwenge bwiwe ubwenge bwacu nibwo butuma umutima wacu gondama kandi tukabukoresha mu kugonda umutima bigashika gushikaho naho tudandaza umwana w'Imana twama twabikoze muri bene wacu mu kubadandaza mu mpande zitandukanye Petero rero atubera akarorero ko guhanga Yezu tukabona ubwambure bwacu tukabona amagara make yacu tukabona yuko ububeshi bwacu bwabaye ikirenga tukabona yuko ibyo twiyemeje byatunaniye gushika ko hanyuma Yezu ati garuka kandi umaze kugaruka aguha icyubahiro n'iteka bikwiye Petero yahavuye ari washinga ekleziya kandi twumva ingene yamwihakanye gatatu kose hanyuma igihambaye kwa Yezu samakosa n'ibicumuro dukora nuko kugaruka nico yipfuza araza ko dukozwe mwibumba nuko tutovyitwaza ariko umwanya ku mwanya tukagaruka iyi minsi rero yindwi nyeranda idufashe kuraba Yezu idufashe kubona Petero idufashe kubona Yuda idufashe kubona ba Pilato idufashe kubona mu buzima bwacu ico turi nico duhamagariwe kuba abanyakigongwe nkuko Yezu ari umunyakigongwe mwari kumwe rero na Patiri Jean Eudine Ndakumana abifuriza indwi nyeranda nziza na Pasika nziza ndabasigaranye umuhezagiro w'Imana ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda amen.